But mom, you can open your own restaurant. Your food is tamu.
Tutamu. Tutentamu.
Unangoja nini? Pika ki 5-star na unga wa 210.